Mandi bulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke loxesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo namhlanje baphulaphula siza kwanendaba kaStuart Baxter ngundaba mlonyeni futhi ke umfana omdala kwaphaa kwinkundla zokuxhumana ugcwele phaa abantu balila bagqwala begqwala phezu kwentloko yakhe begqwala ke phezu gama lakhe besithi noko umntu omdala ngoku noko kudala izithonga zisitsho kuyavakala okanye siyavakalelwa kawuthathe imithwalo yakho ilishiqe lake lasenatshurana ngoba sekucace into yokubana awuzange zokwakha uzochitha oloko luluvo ke labathandi nabaxhasi ke bebhola elikhulu eMzantsi Afrika bekhala esofelweyo bekhaliswa phaa nguStuart Baxter ngendlela iKaizer Chiefs umfana omdala ke ayibambe ngayo into ebonakalayo phaa kuBaxter kuBaxter into yokubana ke istrategy sakhe phaa kwiKaizer Chiefs noko sifeyilile baphulaphula futhi ke akho nto ifuna ufihlwa phaa akho nto ingaba sasebenze phuma phaa kwesaa sandla sikaBaxter phaa kwiKaizer Chiefs ngoba ke baphulaphula ifuna ufihlwa laa nto kawujonge indlela iKaizer Chiefs ke ibidlala ngayo izona ngendlela iKaizer Chiefs ke ibisete ngayo iskim izolo masike sinabe ke sike sisukujonga lo mdlalo sike siwuhlalutye kancinci kawujonge phaa ngasemva bekukho Eric Mathoho kukukhado so kuAustin Dube sisender back zintathu baphulaphule azothatha uFrost lake amgqwetha amdlalisi left back azothatha uRamahle Mphahlele ambeke kuright back athatha uNjabulo Blom ambeke kucentral midfield amdibanise noNange umphulaphule kawujonge nje ingozi uStuart Baxter beyenza phaa kwiKaizer Chiefs laa nto iyakuxele nto yokubana ke uBaxter iKaizer Chiefs akayisiphambile uyayidistroy abaphulaphule noko kudala abantu bekhala bemcebisa akafuna ukuva konke konke ndazi ke nemanagement eKaizer Chiefs noba ithi xa ibukele yona ibukele itim edlala ngee-defenders ezi-8 kuqala umdlali noba ithini ngoba kutshintsha guluva uKaizer Motaung noJunior Motaung ke bona ibhola bayayazi bebeke bayidlala noko ukumele babuza phaa kumqeqeshi nokubana kutheni wafaka ii-defenders ezi-8 umdlali usaqala ngoba sinothetha ke uBobby Motaung zange samva ke nasentsomini ukuthiwa ke wayekwadlala ke ibhola sesithetha ngaba ke ibhola ke babeke bayikhaba ke bona noko bumele uba ke babuza phaa kuStuart Baxter kawujonge uFrostler xa udlalisa uFrostler i-left back ikhona i-left back yamanyaniso umabiliso owathengwa kumaZulu edlala umntana abantu nangokwebhentshini bekwebhentshi kadlaliswa nguStuart Baxter umbuzo why iKaizer Chiefs ayinayo iplayer ekwazi uattacker kwicala lase-left ebalekayo kodwa nangokusirhota ebhentshini akadlaliswa nangokumashiyane akadlaliswa kuthathwa ngokugqwetha abantu kufakwa uFrostler bekhaba ngamacala ase-right babekwa e-left nanku umbuzo mila kutheni kudlalisa uBlom phaa ngaphakathi kanti uBakhasi ebekhona kutheni unganikeza uBakhasi ithuba lokubana azibonakale esenza iKaizer Chiefs lokubana mayidlale abe yiplaymaker phaa uBakhasi kutheni ungafaki uSabelo Radebe kutheni ungafaki umsholo ozuzuma phaa ngaphambili xa kucaba ke kukhona apha kufeyile kakhona ke kuphumle ke la madoda amabini uDoli noBillard ngoba sekucacile itim iKaizer Chiefs ke edlala nazo ziplena ngoDoli ziplene ke ngoBillard kakufaka umsholozi ke azodidise ezitim phaa ngaphambili ufake uSabelo Radebe azodidise ezitim phaa ngaphakathi ufake uRhayirhelo Serhota iChiefs ke bawaphulaphula inazo iplayers inayo imaterial futhi inazo iplayers ke besingayithatha soyibeka phaa kuposition 2 kodwa ngendlela umqeqeshi weKaizer Chiefs uStuart Baxter enza ngakhona noko kuyabona kanto yokubana kumntu omdala wohlulakele iKaizer Chiefs futhi ke akanoba sayisandanga ngoba unenkani ngoba uneeplayers ecabayo uba unengxaki nazo loo nto ayinofihlwa baphulaphule awunothi itubele ngikhone ebephefome kakuhle kakhulu ngoku usegqiba ungamfaka esikimini ungambeki nakwireserve ungambeki nasestendini ungatsho nesizathu emveni koko loo nto ke iyakuxela into yokubana ke ikhona ingxaki phaa kuStuart Baxter nabo seRhota abekho nakumareserve abekho naphi babeka ibhentshi babeka phantsi kabadlalisi umbuzo umile yinto na isizathu asikho baphulaphula uBaxter phaa ikusengathi uyodestroyer akayangokwakhala timi nguye ke nonyana akho le Baxter ikhona nje into ebadibanisayo malunga nokudestroya laa timbo babini ngoba ke nabakwamtawunga bathule kakhulu baphulaphula mele uba ke bambize bambeke phantsi uStuart Baxter bambuze into yokubana ingaba yintoni na ingxaki iBaxter ngoba nazi iplayers ke sakuthengela wohlulakalaphi ngoba enenene nangenyani sisizathu ke sikaparka phaa ngaphambili kuKaizer Chiefs baphulaphula ke asikho isizathu sedefenders ezi-8 phaa kwiKaizer Chiefs baphulaphula asikho ngoba ke khawujonge bekudifenda uThabani Dube kudifenda phaa ukhadoswa kudefender Paul Matoho center back ezintathu baphlaphul phamkwazi kube kublom kanye kanye Kaizer Chiefs siya kweliphicala nani ke baphlaphul kake lingene nestokubana ke nivanjani ke ngesi strategy sika Baxter ingaba siyasebenza ingaba siyachitha nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.